Apha ke sifuna ukwazi zingaphi ii-centiliters ezikwi-decaliter enye. Into yokuqala funeke siyenzile ke funeke sisombulule ii-prefixes zethu. Umzekelo, sifuneke siyazi ukuba ii-centiliters zingaphi kwi-liters okanye ideka ingakanani kwilitha. Makasiye phana ke sisombulule ke ii-prefixes zethu. Ukhilo ke i-prefix ke ethetha 1000. Xa ubona u-hecto, le prefix ke yona ke ithetha 100. Udeka yena ke athethe u-10. Ungabi nanto ke thetha nto leyo uba ngu-1. Udesi ke yena ke ibe ngu-1 over 10 okanye 1/10. Usenti yena athethe 1/100 okanye 100. Xa unemili unaleyo ngithethe 1000. Make siye phaa ke ngoku phaa kulaa mbuzo wethu. Sinee-centiliters, masizibeke phaa ecam kwesenti. Sazibeka ecaleni kwesenti. Usenti kaloku besithe yi-prefix usenti. Ngoko ke sinee-centiliters. Ngoko ke ilitha enye ilingana ne-centiliters ezi-100. Okanye xa unelitha enye uzoba nee-centiliters eziyi-100. Nantso ke phaa ecaleni ke ngesiyibeke phaa ecaleni ke ngokwamagama ke 1 ke yilitha, 100 zisenti centiliters. Make siye ke ngokuphaa kwi-decaliter ke ngoku. Nantsa ideka yethu ke i-decaliter ithetha u-10 liters. Okanye olunye uhlobo ongathetha ngalo okanye ongayibeka ngalo, xa sinee-liters eziyi-10 sizoba ne-deka litha enye. Ngaphambi kuba siye phambili funeke siyazi apha okanye funeke sibe nomfanekiso engqondweni wokuba kwenzeka ntoni na. Apha ke sisukwa kwii-units ezincinci siya kwezinkulu. Ii-unit ke ezincinci zizawuba ninzi kunezi zinkulu. Ngoko ke funeke sikhonvethe i-decaliter okanye senze ke utshintsho kuba apha sifuna intoni? Ii-centiliters. Sifuna uzazi zingaphi ii-centiliters kwi-decaliter. Masenze njalo ke. Xa une-decaliter enye zingaphi ilitha apho? Makhe siyeni phaa ke ecaleni ke sizayibeka kakuhle. Ngoko ke ideka enye 10 liters, sibeke phana ideka enye ngu-10 liters. Ngoko ke i-10 liters yengoko zizawuba zii-deciliters zingaphi? Zizawuba yi-100. Kaloku u-10 simphindaphinde ngo-10. Xa usehla uyesiya ezantsi uzophindaphinda ngo-10. Ngoko ke sifumene njalo la 100. Ngoko ke ii-deciliters eziyi-100 zizawuba zii-centiliters ezi-1000. Ii-deciliters eziyi-100 zizawuba zii-centiliters ezi-1000. Sifumene nazi ke phaa impendulo yethu ke 1000. Olunye uhlobo ke ongayenza ngayo ke ungakhonvetha okanye utshintshe i-decaliter uyise kwi-liters, ii-liters zona uzise kwi-centiliters. Sine-decaliter enye ke apha ke. Xa ubala ke i-units ke funeka uhlale uqaphela ke ungazibhidanisi ii-units zakho ukwazi uzofumana impendulo eyiyo. uyazi ngeyiphi na unit enkulu kunenye, ngeyiphi encinci kunenye. Koko ke loo nto leyo yonke izokwenza ukubana xa ubalayo ubale ngendlela eyiyo, ufumane impendulo eyiyo. Makasenze ke i-dimensional ana. Koko ke makhe sikhonvetheni ke i-decaliter siyise kwi-liters. Pha kwi-numerator sizawuba ne-liter. Pha ke zazi ke sibe ne-denominator yethu eyi-decaliter. Ngoko ke i-decaliter enye iyalingana ne-liters eziyi-10. Sicime ngokuphana ke i-decaliter zethu zishekelwe ku-1 umphindaphinde ngo-10. Nazo ke sifumene i-10 liters. Xa sifuna ke ukuyikhonvetha siyise kwi-centiliters, pha kwi-denominator sizawuba ne-liters, pha kwi-numerator sibe ne-centiliters zethu. Ngoko ke ke zingaphi ke ii-centiliters ezikwi-liters? Ilitha enye kaloku besithe iyalingana ne-centiliters eziyi-100. Ngoko ke xa une-centiliters, xa une-centiliters eziyi-100 uzoba nelitha enye. Uqaphele ke zombini ke ezi zinto zithetha into enye, le isezantsi yi-inverse yaleya iphezulu. Makasicime ngopha iilitha zethu sishekelwe ngu-10 umphindaphinde ngo-100 sifumane 1000 wethu. Sifumene u-1000 centiliters.